kuzobalula ukuthi qinisa kule ifundweni kwaze saphela ukuthi uzobuya usebenza la kule yona leya supermarket akamkhizi.
Baba inde kudina kangaka. Kwenzakalani phakathi kwakho nale ntombazane?
Uthini nkosikazi?
Besecabange ukuthi athathe kulunga menze abomfazi wekhohlo.
Awuyijabula kabi njengoba usuzoba indodana yami.
Mama, ngifuni.
Akukho umshado ozokwenzeka la. Soze.